trees, the flowers, the seas, and the ever-changing seasons that define the face of our native land. My body has told them in our thoughts and in our latter-day souls. It has stored in the warmth of our sunshine and melted in the heat of the midday sun. The crack and the rumble of the summer thunders, lashed by startling lightning, have been a cause both of trembling and of hope. The fragrances of nature have been as pleasant to us as the sight of the wild blooms of the citizens of the veld. The dramatic shapes of the dragon's back, the soil-colored waters of the Liqua, Ikrim, Rotuga, and the sands of the Kalahari have all been panels of the set on the natural stage on which we act out the finished deeds of the theater of the day. At times, and in fear, I have wondered whether I should concede equal citizenship of our country to the leopard and the lion, the elephant and the springbok. We'll be right back.
Yeah. Struggling with my body language. If you took the Y in your chromosome and the E for entering and exiting and the S for what we want to do, you get the message. How's that for spelling out, Mr. DJ?
All right. All right. Okay. Hey, madoda. Right, kani ke ndiqinisekile into kuba ngoku ufika kamandi nje sibambe into zethu in a grand style. DJ Scroof.
Babo,
efondini yazi ba lo mculo ugqiba udlala apha bengicinga bafani ba kuba ke ndiyifan ka DJ Christos. Ndikwa yona fan ka Da Vinci.
Da Vinci.
Yes. Bengicinga ba ngabo bodwa abantu abakwazi udlala lo mculo. Undithusile
manje. Hayi, sadlala lo mculo.
Uphaswani nyusela ngecorona.
Ngona ndiwudlalayo manje. Mculo wabantu abadala.
Pick up, man. Pick up. Beautiful set. Yeah. Kangiba omnye umntu wathi, hayi bo, yephi le radio ndiyimamele apha? No, iyo. No, stay tuned, iyo leyo. All right.
Hayi, siyabulela ithuba, Nasimbo Maproduction.
Siyabulela
ngotasi ya Roski.
Yes.
No DJ wethu selector.
Oh, yes.
Siyabulela igcuwa. Masiphuhliseni sibone isitalente ndinabo abantwana abaninzi baba DJ ayo abancinci baya DJ ya ndiyabulela lonke elithuba bras
uba besinalo ithuba ngeyininzi into engesiyincokola kodwa ngenxa yento yokuba ixesha lethu noko lithande ngoku ukuqhathwa yinja andiyazi ke le nto yenziwa ngulo cameraman akho mapolisa azokavuthelisa apha andiyiqondi le nto yenzekapha ngulo cameraman wethu DJ Scroof bakufumana phi popo xa bekufuna mhlawumbi abafuna umamela le mix yakho yanamhlanje nezinye iimixi zakho ezi previous ubuzenzile I know ke amajita aggressive kakhulu kwi-social media caste bla 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 nje sizoyapha ku-DJ Cooper
ngena kufacebook uDJ Scroof okanye uvukile DJ Scroof nongoko okanye ungene kwipheji yam ithi Scroofback manje ungene Scroofback nje ubhala njengojoeback man Scroofback uzawufumana
ayikho idolobha nyana ekuthiwa seScroofback
khona
ya mandiyatsho mani eyi ndandiyicingele uba Scroofback lo kutheni nganendinadibana naye enye into ndihamba kakhulu kweza province uyaqonda ziphaya emantla ya ikhona apho ndake ndadibana nayo khona ndiyabulela mandibuze negama elikhetshi kangaka siyakusapota siyakuthanda siyathemba into yoba ugqibelisanga kuzapha namhlanje
enkosi
siyabulela man right imisizi yethu nantsiyaphangoku kwi 26 phambi ko 12 o'clock siyaphinga ku siya kwi birthday boy kupa 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 sulo dansane dansane umdansane ume ngenyawo wonke uthi okay iboy ayekusese ifikile kunjani mshulo
asaphusha
phutha
kunzima
masingakhali baba nokuzoba right kuzoba right otherwise iyadlula nale wenye
yadlula kudala
ne
masikebe sisitshe
ndikubonile kwi-lockdown party ezinkulu emonti xa kuthethwa ke ngo-DJ abanamandla emontsayi awushiywa ngaphandle emhlekazi kutheni kunjalo ngumsebenzi wakho okanye into yoba kudala usegeyimini
andiyazi nabe kanjani but ke ngenye yazi because ke umsulwa uselayifini phakathi kwabantu
okay
ya khona ndiba ndibe ndipusha kakho ndiba ndibe ndisenza bokudala segeyimini ayisebenzi laa nto mos
okay
kudala besegeyimini but abavili
okay
so andiyazi uba ndizathini itheninna but ke sola but uthenwa ngabantu
uthenwa ngabantu yemshulwa uyazalwa le veki ndiyakwazi into yoba budla ngokwenza iziqwenga phaya kulaa ngingqi yakho kodwa ngenxa ye-lockdown ngenxa ye-coronavirus ngenxa ka-COVID-19 yavele nje yonke yavenisha yonke loo nto leyo abantu bakho ii-fans zakho ngoku khawuthethe nazo mfundini ezokubukeleyo ngoku nezokumameleyo kwi-live streaming yethu ukhanye FM live.radiostream12345.com naphaa kwifacebook page yethu engukhanya community radio 106.1 MHz khawuthethe nabo mhlekazi into yokuba uyichonge ngantoni le radio into yokuba namhlanje uzospend usuku lwakho apha namhlanje
eyi bra kukho laa nto kuthiwa ukukwikhaya
o yes
phinde kubekho laa nto kuthiwa unalo ikhaya ngaphandle kwasekhaya
aha
eyi bra mna ndinee-friends emdantsane ndinee-family ndinabantu abandiphoshele i-event nentontoni but andihamba ndizayibeka kanjani ne and ndikwazi uyithethela nangomsomi nanext ndizokwazi uyithetha but indlela endisebenzisele ngayo namajita lapho andifuna ubiza amagama
yes
ya ndisebenzisele nayo kakhulu kupositin ufumaniseka ukuba kudala manise life in arm for life noba na more than 8 years nsebenza no no selector no siaroski no lupo no bani and life form kwa kuhamba grand nabo zanga na instead ba banga ba support na ku event yam
oh yes
and yeah go if you say kwa kwa chume zamba za here kupa bona yenza na lapha entondoni kanye bendelo kanye no mna
ndisebenza nabantu
bangithumileyo mna apha ndiphesa nisekhaya kakhulu ngaphandle
kunalapha
ya
joga
but ke irongo lonto leyo
amakhwela ayakhala ndiyawava phako enew 7 enew 15
ya
yeks Jonga ke mphulaphula andifuni bengichitha xesha uChazintambo ukhupha uthi uza siblessa for the next 2 hours ngendwezimnani andifuni nobani benomphazamisa uPopo kodwa nje enokuxwayisa yonto kuba uzalwa nabantu abakhulu Lionel Rich namhlanje uyazalwa uzalwa no DJ Cooper so he's a big man happy birthday to you my man siyakuncanywa awuthiyam ureal uyikasi nje wena nje uyayibona le ikasi awuyo urban but uyikasi
Cabello to NASA, I'm ready to take the first steps onto Mars.
Mom to Cabello, your mission parameters have changed. Let's get you registered for Vodacom eSchool and then you can get back to your Mars mission.
Boost your marks by doing lessons whenever and wherever you want. Join Vodacom for free access to the eSchool platform. Register at vodacom.co.za/eSchool. Plus, Vodacom subscribers won't use any data, so take that first step now. Vodacom Foundation, connecting for good.
They call him DJ Cooper. Umshulwa, yebo. Take a
inside, deep inside. I'm amigas de los.